ngaru igitaramo cyazamukiye ahantu Imani yavuze ngo turi abana bima nibwo igitaramo cyaje tiburi ntangara beya
Thank you. ashimwe.
Hallelujah.
Yes, ashimwe.